Ndi niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakadze nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri nombonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cy'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye kadze ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwo munsi wa kane igenekerezo rya 18 ndamukiza 2024 ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe naba utarafyonda ko hamukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cy'u Burundi mu bisata bitandukanye ndakwipfurije rero kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ijoro ryiza ano makuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira mu ntara ya Makamba hari abantu babiri bakurikiranwa kubera bahagararije ubutegetsi abagabo babiri bagirizwa kugarariza uburongozi baraciriwe igihano cyo gupfungwa imyaka 2 n'ihadabu ry'ibihumbi 50 mu mafaranga y'u Burundi umwe wese ico gihano cafashwe na CNR inkuru ya Makamba iri mu bumanuko bw'u Burundi kuri uwa mbere y'igenekerezo rya 15 ndamukiza 2024 yacaciriwe Prote habona imana na Samuso simbarakiye bapfa ku musozi na zone gatabo muri komine ya Kayogoro muri iyo ntara bose baremera ikosa gupfungwa imyaka 2 n'ihadabu ry'amafaranga y'u Burundi ibihumbi 50 n'ico gihano cafatiwe abo bagabo babiri bo ku musozi wa gatabo na senare nkuru kuri uwo wa mbere byinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi hari umukoroneri yakukurutse mu gipolisi yapfunganywe gatoya n'umupfasoni wiwe umuhungu wabo yagumijwe mu ibohero uwahoze ari koroneri mu gipolisi Desire Ntaraka n'umupfasoni wiwe barahagaritswe kuri uwa gatatu ku rugo rwabo ruri muri karite ya Gisovu ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza iri mu burengero bw'u Burundi yabaciye bajanwa mu biro bikuru by'igendereza i Bujumbura ku mugwa mukuru wa politike bahava bararekurwa ku muhingamo babazwa ku byerekeye umuhungu wabo hapfungiwe mu ibohero rikuru kuva kuri uwa kane uheze akaba yitwa Bertrand Ntaraka yagirizwa ko ari umunyarwanda bahagaritswe kare mu gatondo byakozwe n'igipolisi kiri kumwe n'abakozi bo mwigendereza muri iyo ntara byinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo induta mwikambi ha indari impunzi mu gihugu cha Tanzania icumba cyo kuboreza igufa abantu cashizwe hagati mwikambi impunzi ziriyamiriza ibikorwa byo guhohotera abantu bikorerwa mu biro by'uwurongoye ikambi ya Nduta SOS Media Burundi iramaze guharura abantu batanu inahe zabo zirateye ubwoba kubwa bakorewe ayo mabi icumba cyo kuboreza abantu igufa kiri mu biro by'umukuru w'ikambi ya Nduta muri zone ya mbere ni icumba gitoya kinyegeje mu biro aho kiri nta rwikeko na rumwe wohagira kubw'impunzi zahajanywe byinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure esayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure hitu utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi ino video hamugafyona imbere y'ijambo Isange TV harabahanditse ijambo sabone cyangwa subscribe bivanye na YouTube ukoresha urafyonda ko hamanyene budushikirije intererano yawe ano makuru ku buryo burambuye no nyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko hari abantu babiri bakurikiranwa kubera bagararije ubutegetsi abagabo babiri bagirizwa kugarariza uburongozi baciriwe igihano cyo gupfungwa imyaka 2 n'ihadabu ry'ibihumbi 50 mu mafaranga y'u Burundi umwe wese ico gihano cafashwe na senare nkuru ya Makamba iri mu bumanuko bw'u Burundi kuri uwa mbere igenekerezo rya 15 ndamukiza 2024 yacaciriwe Prote habona imana na Samuso simba akiye bava ku musozi na zone gatabo muri komine ya Kayogoro muri iyo ntara nyene bose baremera ikosa gupfungwa imyaka 2 n'ihadabu y'amafaranga y'u Burundi ibihumbi 50 n'ico gihano cafatiwe abo bagabo babiri bo ku musozi wa gatabo na senare nkuru kuri uwa mbere munahe kibiriraho yabaye ku wa gatanu uheze Samuso simbarakiye na Prote habona imana bagirijwe ko bakubaguye uri ko arakora rusansuma rw'abanyagihugu uburaro uburimyi n'ubworozi bagirijwe ko bononye ibikoresho byakoreshwa muri urwo rusansuma iruhande y'ugupfungwa Samuso simbarakiye na Prote habona imana bategerezwa gutanga amafaranga umuriyoni y'u Burundi yo kugura ibikoresho bononye batayarishe ibyo batunze bizogurishwa ayo mafaranga ace aja mu kigega ca leta. Senare nkuru yaciye ifata ingingo yuko ibipfundikiwe muri urwo rubanza bivugirwa mu bumenyeshamakuru no mu kinyamakuru ca leta kugira abanyagihugu bose basonere ibikoresho bya leta kandi ibikorwa by'igihugu bigende neza. Abagirizwa baremeye icaha baca bavuga ko bakoreshejwe n'inzoga. Ico caha cakozwe ku wandwa indamukiza turimwo ku musozi wa Gatabo komine ya Kayogoro hafi saa zine za gatondo. Nayo kandi hari umukoroneri yakukurutse mu gipolisi yapfunganywe gatoya n'umupfasoni wiwe umuhungu wabo nawe nyene we akaba yaragumijwe mu ibohero. Uwahoze ari koroneri mu gipolisi Desire Ntaraka n'umupfasoni wiwe barahagaritswe kuri uwa gatatu ku rugo rwabo ruri muri karitsiye ya Gisovu ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Baciye bajanwa mu biro bikuru by'igendereza i Bujumbura ku mugwa mukuru wa politiki bahava bararekurwa ku muhingamo. Babazwa ku byerekeye umuhungu wabo hapfungiwe mu ibohero rikuru kuva kuri uwa kane uheze. Akaba yitwa Bertrand Ntaraka yagirizwa ko ari umunyarwanda. Bahagaritswe kare mu gatondo byakozwe n'igipolisi kiri kumwe n'abakozi bo mwigendereza muri iyo ntara. Igipolisi cugarije urugo rwa Ntaraka kuva isaha 10 z'ijoro. Hafi saa 11 z'igitondo umukenyezi wiwe yabonye abapolisi aca bimenyesha umugabo wiwe nawe yaciye yugurura kugira ngo abaze ivyo ari byo bikavugwa n'ababibonye. Amakuru ava mu gipolisi akaba avuga ati uwo yahoze ari intwazangabo atagoranye yatubajije ko hari icaha yoba yagirizwa. Natwe nta na kimwe twari tuzi ico tuma bahagarikwa ari babiri. Itegeko ryavuye hejuru. Urugo rwiwe ntirwasatswe nk'uko umumenyeshamakuru wa SOS Media Burundi yavyivugiye. Uwo mukukuruke be n'umupfasoni wiwe baciye bajanwa ahatazwi. Aheze amasaha makeya uruganda rwacu rwahavuye rumenya ko yari yajanywe mu busho bw'ibiro bikuru by'igendereza i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Ico bahagarikiwe. Bertrand Ntaraka yungurujwe amaze indwi mu biro bikuru by'igendereza i Bujumbura. Yafashwe ariko aranyonga imodoka y'umuntu ava muri Kongo wo mu bwoko bw'abanyamurenge. Asanzwe ari umugenzi wiwe kandi yoba hari umuvunjayi. Icatumye uwo musore ahagarikwa ntikiramenyekana. Mugaba makuru SOS Media Burundi yaronze nuko yoba hakekwa ko hari umunyarwanda. Abo bavyeyi barekuwe hafi isaha 9 z'umuhingamo. Amakuru ava mu begereye iyo dosiye akaba avuga ko babajijwe kubiranga umuhungu wabo w'imfura hapfungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura kuva ku wa kane w'indwi iheze. Apfungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura kuva ku wa kane. Desire Ntaraka yahoze akorera igendereza ry'u Burundi. Uwo yahoze ari intwazangabo mu gisoda ca kera Fabu abanye neza na bose. Ubu ararima akorora kandi amakuru dufise avuga ko hakoresha bose. Nayo mu yandi makuru hari karavugwa hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi nuko induta mu ikambi ya indaro impunzi mu gihugu cya Tanzania. Icumba cyo kuboreza igufa abantu cashizwe hagati mu ikambi. Impunzi ziriyamiriza ibikorwa byo guhohotera abantu bikorerwa mu biro by'uwurongoye ikambi ya Nduta. SOS Media Burundi iramaze guharura abantu batanu. Intahe zabo zirateye ubwoba. Kubwa bakorewe ayo mabi icumba cyo kuboreza abantu igufa hakiri mu biro by'umukuru w'ikambi ya Nduta muri zone ya mbere. Ni icumba gitoya kinyegeje mu biro aho kiri nta rwikeko na rumwe wohagira. Ibyo ni bivugwa n'impunzi zahajanywe. Intumbero ku bw'amatohoza yacu ni yo gutoteza impunzi zagirizwa ibyaha bito bito bidakurikiranwa n'ubutungane. Jean Claude ni izina ry'iritirano aba mu ikambi ya Nduta yadusabye ko tutovuga izina n'igisagara abamwo tubigize ibanga. Yafashwe ariko akora ikarashishi mu ibarabara riri muri iyo kambi. Jewe ntacu ninona ariko nagiye mbona nkikirwa n'urwaruka rwaje ku ipikipiki. Abambwiye ko ari abo mu gisata cyo gukora ibikorwa bitandukanye. Banyagirije gukora siporo bidakurikije amategeko baca banjana ku kirindiro c'igipolisi kuko akaba ari kashinga intahe. igipolisi cahisemwo kurekura uwo muyabaga aritahira kuko kubwabo ikarashishi ntibujijwe nkuko boba bamurekuye ico gipolisi camurungitse ku biro vy'ikambi ndahashitse wari umusaraba utanguye baciye banshira muri ico ndahashitse wari umusaraba utanguye baciye banshira muri ico cumba co kuborezwa igufa narakubiswe biteye ubwoba amaguru ari hejuru umutwe ucuritse uraba hasi bankubita bansuka ko amazi gushika aho ntubwenge uko akaba ariko yemeza muri ico cumba haboneka ibisigarira vy'amaraso yatarukiye ku mpome ivyerekana ko hakorerwa amabi menshi atagukekeranya uko akaba ariko yibukana ubwoba uwo muyabaga w'umurundi yarahahamuwe mwibaze bandekuye bantegetse gusubirayo inshuro zitatu burindwi ku wa kane ku wa kabiri no ku munsi wa gatatu muri ivyo bihano nyene nk'uko umengo ivyo bakoze ntibikwiye abo bamukubise bamuhaye n'ibikorwa akora vy'amaboko atari umunsi wo kuborezwa igufa nategerezwa gukubura ikibuga kuvomera amashure canke amatuta y'ibiti atewe hafi y'ikambi ni igikorwa kiruhisha kandi gitesha umutwe kuko akaba ari kagaragaza umubabaro igihe Jean Claude yaca muri iyo nzira y'umusaraba mu kwezi kwa gatatu guheze yasanzeyo izindi mpunzi zitatu z'abarundi atibuka neza amazina bakorerwa bimwe kandi nta n'umwe yubahuka kubivuga kuko baterwa ubwoba ko bazoca bicwa mu nyuma badutegetse kwiyandikisha kugira ngo dutahukanwe ku bushake bwacu jewe barantwenga bambwira ngo ja gukorera ikarashishi iwanyu ikibabaje gusumba uko akaba ariko avuga uwa gatanu ni Benwa naryo nyene ni izina ry'iritirano kandi yagiraniye amatati n'umukenyezi wiwe ivyanje sinzi uko vyajanywe cange wabishikanye ku mukuru w'ikambi ico nzi nuko nisanze muri ico cumba c'amacuniro mu biro vy'umukuru w'ikambi uko akaba ari kavuga imfungurwa y'inkoni buri munsi mu kiringo c'iminsi itatu umunsi umwe narataye ubwenge kandi mu gihe nikangura sinashobora gutambuka uko akaba ari kuwo mugabo haba muri zone y'icumi na kabiri turetse gushira ko nimero zaho aba n'igisagara abamwo tubibona yaciye muri bimwe co kimwe n'abandi barundi baciye muri ico cumba ciyamirizwa n'izo mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta igihe Benwa yashinga inahe kuri wa mbere w'uwa cumi na gatanu ndamukiza 2024 mw'ibanga yarahejeje guca muri ayo magorwa y'indwi zibiri bamwe mu bakorewe ayo mabi babi bategerezwa kuja kwivuza ibikomere nk'uku huvunagurika amagufa canke ibikomere banagire imyimenyerezo yo kugorora imitsi kugira ngo bashobore gutambuka neza kuko akaba ari kamakuru twamenye avuga mu gihe abakorewe ayo mabi bategekwa kutavuga ikintu na kimwe abavuye mu gacerere bagashinga inahe basaba ababaserukira mu bigwati gutegeka ko haba amatohoza yimbitse kugira ngo abakubita abantu bashengezwe imbere y'ubutungane izo mpunzi zivuga ko ziteguriye gushinga inahe imbere y'umurwi ujejwe amatohoza mu gihe umutekano wazo woba ukingiwe impunzi z'abarundi zibona ko ari ubundi buryo bwo kubahatira ibyo gutaha byitwa ko ari kugushaka bakiyamiriza ukuntu bama bahatwa ikambi ya Nduta wamenya ko ihaye indari impunzi z'abarundi zirenga 64,000 abari muri iyo kambi bahunze uruhagarara rwo mu mwaka w'2015 rwatangujwe n'ikindi kiringo ciyamirijwe c'umuyisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya n'ino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu